Hello there, my name is Albert Sanz, and I'm going to be teaching a webinar this coming Sunday at 1 p.m. New York time, 7 p.m. Spain time, where I'm at. I'm going to be talking about the importance of singing for improvisation, how from singing we can strengthen our rhythm, our melodic ideas, and our hearing, our ear training with the harmonies we are using in jazz. So I hope to see you there, 1 p.m. New York time, this coming Sunday at JazzHeaven.com. Thank you. Da 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 da